ndo naraheze habaye ikwano kaminuza aho umukuru w'igihugu yavuga ikivugo ca cy'ukuntu guba igihugu giteye imbere vision 2040 na 2060 2040 no 2060 mugabo rero kuma turiko turandika ibitabo biguma bijyanye n'iki n'ibikibu twagiye dutangura gutangiza hakiri kare aha gatabo dusohoye murakabona na gatabo kareze nyibintu byangombwa cyo bitarepfu yarabo nahandi ibyo bintu bidakorewe ko uri gutumwanya uri gutumwa ikiba ya bya bindi bya bicike byivugo gusa biguma bigwa ataka bano bikuraza n'igihe ubwa mbere hoho kugira ubone ubwa mbere ho kugira ubone iryo shaka ryambye nuko tuva mu ngendo guza turandika ibitabo hazi ibindi n'ibindi bitarabaye mwarabonye vision 2025 ingene yaje haraza ngo plan of development gushaka mu 2027 ubu haje vision 2040 none igitabo kwera kiza gufatirwa ko no muri adresse bakavyumva niki uko kenshi hagumije bitabo umwe wese umengari mu byiwe ico gitabo kiba kimwe niyo vision habi ibintu bitandukanye ico ni ikintu cango ngo gikomeye ica kabiri ikintu cha planification n'ama priorite muri iki gihugu gifise logique weje kugira iyo vision haro planification opérationnelle tuve mu bintu no kuvuga ingene utunganya inzira neza gushikira kuko igihugu cyo ntawe kigeze haracyakindi ubwami cyo bitaro tresem no kugisubiza itoto ku nyoza ma reform igihugu gusanga kikigogwa n'ibitoro ingene bishika igihugu kishira kubura isukari umwanya ungana gutya cyo gifise ibindi bibazo byo kugwego go hasi cyane ibyo re izo nyigo zirafatwa ibyo zaifye kugira igihugu kibanze kiduje kigire nivo yo kubindi hanyuma ujere mu politika cy'ama infrastructure amabara n'ibindi mugabo zawumva bukeye umugambi hariya utanguye mu minsi ngahe berekanye ingene planification ngo yinzu ingene tubazahinze ibintu birafise logique premier degré deuxième degré troisième degré uwo mugambi twumvise ngo guhindura amazi mu gisara cya Bujumbura yavugwa ashigizwe n'umushyira nka ntashaka abaze tuje muri deba igihugu gikibura isukari hari ibindi biri priorité ugenda progressif mugabo rero kutuva mu makorwa tusanga imigambi guma iri improvise ni ikibazo cya gatatu kumenya icyo leta ishinzwe ho definir role des acteurs leta ishinzwe iki abikorera utwabo secteur privé ishinzwe iki sote civile ja guterera iki tumwe bitari zo politique kuma leta urasanga iri muri byose kuja mu rudandaza ngo usangira ikivuga ibi ibyo byose kabyivangamo yo leta yivanga muri byose tamenya ahishishoboye ni nahigeza ibintu bica bipfa hari na cooperative ukasanga ni leta iri kire ubu bavuga ati ukazuba hageze urudanaza ngo leta ngo ni ngo niyigira ibikore ngo niyigira ugasanga hacho bita role definition des acteurs aho tutashitse ibikunda ica kane kuronka statistique fiable zimeze nk'amanota turabirako nama indicateur turabirako icyo kintu kitagiye kiraba nyene tugizihi uri kuravuga uti mu gisata kana kwa muse indicateur fiable gendura araba kandi zikaja mu bantu nk'uburi kuravuga yuko igihugu gatera imbere nk'iby'amadovize n'ibiki udafatira kuri le mois de réserve de charge comme un indicateur kandi zo turakumise kumunsi ngene bigenda canke mu kwezi ugifise réserve de charge y'ukwezi canke munsi yabo kandi minimum ari amezi ane n'igitatu wumva numva kubifise ibibazo toki iyo rero ndiko ndaraba jewe abajejwe intwara n'abarundi mwese twese umengo ntituri mu kwabandi ibindi bihugu biba biriko biragenda cyahinze hari ama indicateur ubuze ibidaranza kana kare indicateur utarayishikira biguma bimeze uko mugabo ntugira tuzikorerako hari ico bita kurondera ntuze cadre institutionnaire yo shira mu ngiro uyu mugambi ni nuruhego rwo gukora ubaba neza ku munsi ku munsi ntutufata ngo bigiye muri ministere kana ka canke mu mushi hariho institution spéciale nuva ugwego ruba rujejwe iyo vision ahandi wabagira n'ama ministère harama ministère spéciale yirano ko abagira abamahinduka mu gihugu no mu vyumviro n'ama réforme n'iki ica gatandatu mobilisation y'abantu babishoboye aba expert ushobora kunda n'aba expert bo hanze n'ama cabinet d'expert bo hanze arashobora kuza gufasha ama vision nk'aya n'ushobora ngo n'abarundi bonyine buyakora ntibishoboka ndahanye ko byagiye wabo turi na tikiri kintu cyose hariho mobilisation de ressources bintu kuvuga kurondera abantu babishoboye aba expert mu gihugu abahinga nabo hanze bisho harama kabine yaba expert afise abantu beje guhaguterera kugira ibintu bije mu ngiro hakirikare mugabo gukoresha reconnaissance scientifique cyangwa ibintu kugira duhindure ibintu biracatugoye ingingo zose ngo ni politique gusa abanye politique bagenda gufata ingingo gusa bigaca bizuko mu mugambwe hehe bigaca bizuko bigashunguruka ata baragiye impuze yabahinga nabo hanze judime barashobora entreprise kanaka ifise ikibazo urusha kuza des expert tranje bazi kuvyura des entreprise bakayivyura ku nyungu y'abarundi benshi mbwa mu gikingira ibibanza by'abantu ujya mushikira hari umushikira ngaje reka tumushiye harya iyo shirahamwe rya jateri bihombe mbwa barunka ikibanza kubera ngo ari umukuru w'inama ashinga makorera ngo ari iki aho tujari abamushaka amayemere jansa n'ibikunda hariho intuze kurondera uburyo ni gute zorondera uburyo bwo muri intuze ku global iyo vision ingana gute iyo vision kwishyira mu ngiro hazokene ngo uburyo bungana gute sitaje ku burundi ni gute ubushobora kuja mufasha tuzoburondera gute nyimba dushira mu ntuze muri bije ko ivari zoboneka bizogenda gute ubushura kuva mu madeni bizogenda gute biye kubera iki nifashanya bayitanze twandira gukoresha kandi bikunda kandi byo urabona ko atakintu kiriko kirabikogwa ko ingena amafaranga ya leta ashibwa mu bisata bimwe urabona ko ibintu bitari ko birahinduka ico 8 administration pero ka administration fort iyo administration ya leta nyene ingene ubwo muri administration ya leta ubihigeze inyungu z'igihugu zigeze kingiwe nande ka administration ya leta abantu bo muri leta hari bo basanga baragira ubudandazo ari bakora byose bakombi na byose umukuru w'igihugu avuga ngo ibibanza ngo abantu baravye ntibavyihanye ne kubera wa umugambo guma ari buja kwivanga muri administration kubera ko ibibazo batutabiponyora ko aho biri none abo baronka ibyo bibanza asabantu babihabwa muri administration bakoze batako bakomeye hari undi mugambo uje kubavanga ko ihunyura ho nyene nawe administration ishobora gukira hakiri confidentere hakiri umugambo uri kurivanga aba nibagira uko nibagira ibintu byose je kubigabura n'ubuja mu isoko bibarizwe hariya umuntu wose buto ibyo ni ibintu teza guhinduka bari badahonyora ko ngo tubije ko ni administration mu Burundi kabaye itagarukiwe cohesion nationale uravye eske turiko twitegura kuko atabindi bintu byose subiza mu ntambara subiza igihugu mu ntambara kuko na usenje yateranije by'amoko n'ibiki urumva ari kagizwe yisavuga ngo ibintu ngo by'amoko ngo byahora mu bwiza ngo abikure yingene bigenda abantu bari exprimira abona ko imungenge zikihari uravye nyina by'amatora ingene bigenda eske abantu barisanzura baragira gute ibyo utabikuye mu nzira rero niwasi twasura muri yanzandyane zidahira iyo terambere zorironka gute iyo bari kwabuga ariko sanga nyira ariko twapfiriye mbwabo byose tubishirenza ku ruho rw'amazi ngo dushaka emergence ibi isugurundira modele de croissance yego harashoboka uburibwe hari zo za tourisme hariho mine hari hiki biragaragara buri nibwo nyene se bavuze tubije ubuco muri kibayemereje hakine diversa de l'economie none ibiri ko birawa kugira uburundi aho buri muri akariri burunka abantu bwiza n'imitahe twi nshura kuvuga yuko buri nibwo nyene ari guza zamuri igihugu buri mubindi kandi barafise ibibazo byabo kuburyo n'izindi sectors zaza kuza zikabufasha kugira tugire exportation nyinshi kugira amadovize yinjira w'igihugu kirumwe sore dorven ntugo umubona mu bintu gusa by'uburimyi gusa haro n'izindi piste izindi nzira zo kuzamura ubutunzi sero igihugu ingene imana akigwaye kimeze twaratanze akaro muri rya nama yuko nka Singapore yakoreye ku kivuko ikivuko kirayibesha kiragira gute kubera hiri na mu Burundi uravyaho turi kwama kusa muri mirubwo ye muri mjesi ndabganse mugabo hari zindi piste nimizo piste ko turazikorira ko n'umurimyi barakunda kuvuga ngo ntagira pouvoir yo done gusa cyagiye kudandaza ikintu none abari nyo munyura zigindi bakenye aza gushora ibintu kubera atagize umwimbo mwinshi ashora ibiharage kubera ashaka gusa kuri ya Minerval y'umwana Womengo nta indi suruse dorovina za kurunka handi. Tibikunda. Icyo gihugu jese numva ntuzibije kiba kirimo. Tuguma duhanura kandi bavyumva. Hanyuma ikindi ntuze ni politique nationale de population. Turabona ariko za rusange. Izo tuko tugira n'abanyagihugu twifuza abanyagihugu babayeho gute. Ibyo turabikora ko tugashe. Bafungura kangahe ku munsi. Abana barya kangahe ku munsi. Umurundi afise ubuzabwiza bagize gute arara kumatera aracarara kukirago arira ku mutoto agira iki none iyo terambe uvwa vision yari ibintu udetermina yigira hehe abana baracika barundi ibyo tabi determina tutigeza kujishuka kuri nyene yivuza tufise ibitaro bishobora kukuvura amantu zangana gute ingwara zigara hari ibintu utagenda ubishira imbere kandi biri byinteresse bidakunda icanyuma ni revolution de mentalite kuko utanguye vision shasho bwiru hindira byo mu Rwanda nibindi bihugu byabijya byo buyapani byaragize bitare revolution rimiere meiji bararonde bino tubisigure ari byo bita ntuzera la revolution la société perfondateur de l'Amérique de la technique za du hari ibintu cyo gukuramo la revolution culturelle chinoise hari ibintu by'amarezo ya Singapore hari ibintu bikwereka ingena abantu bahindutse izo ngero zigahinduka mugabo ugumye muri bya bindi binyi ingena dukoresha umwanya abantu bashaka ivyoroshe gukunda maronko arayuva mu busuma ashoze publique nti inyungu rusange ntizikingigwe hari ibijanye no kuma twizeye kwimara nizo duhi ibintu byose hari ibintu ingendo zivavanugwa y'abantu batangwa ibintu bya Jen nifuza kwiki kintu gito bigikinisho ibi byo kwavuze n'ibisere kuri bikinisho kuko urabona neza yuko tuza kwandika ibintu mugaba hageze mu ngiro tuguma muri bya bindi imigambi iraduka bireje kuva muri vision mu mushiranganje mwe yagiye kwiwe ari karazana ibintu wunda rukwi oya ya changement ingene ibintu bikwiza kandi yo tubivuga ko ni ibintu tuzi dukurikirana ngira handi byagenze sirfo ferande bayindi nabashya nibaze tubigire cyo byose jewe ndazi ku Burundi uravye dogire bugeze ko hari ama reforme byihuta muri priority hari ibintu byo by'ama infrastructure byo kugira ibintu by'amabarabara amatara turacika amazi akwiye inzu nawe ushaka kudishaka mugabo ziza subira entere y'amazi canke hari ibintu byangombwa amaze kuduza uzagitega leta nkeje mu navuze ngo amabarabara bamure ngo bakura amazu ku mabarabara kuri za metro zitaraca nk'indi zindi none après isa n'abara ari karagurwa ariko akurikira iki ariko akurikira ibyo ni bintu rero ko metrize sino umvuga imigambi gusa ikamuvuga ivuga kujya mu ngiro kagumusanga nana kimwe cyangwa igiye mu ngiro ugasanga efe ingaruka izibonetse divyo turabisemereye ko rero turabisemereye ko dushaka ku Burundi bukira